uyothenga utywala abantwana bazawuhamba ndiyamazi upinki uyamazi
hamba vele because namanje sengifuna ukuhamba
Right, Amanda? Mamela, Uliya uyazibulala apha, uyazibulala, une address uyazibulala, uyazibulala.
No.
Khona kwenzekayo, ikhona kwenzekayo, Uliya ufuna uzibulala apha, into yenzekayo, uyazibulala Uliya, nazi mama ndithini mina, uyazibulala.
Thinta intambo nansi apha.
Fucking intambo.
Uzixhoma emthini.
Sizi, angazi if you understand the intambo ihlangana nebona. Uyafa lo muntu
yena. Ngona ndiyife ke mba.
Hayi, man Liya, yehlisa intambo.
Fika, please.
Amanda,
ndiyife.
Ndacela, Amanda, uphi? Cela uzahamba, jok, uli utye siratek, sab, utye ezalo sibe yivitu. Ndacela,
uyeye nguwe wedi umntu ozoyilungisa le nto thina akasimameli lo mntu khawufike fika mfondini
uba mna ndizubuyelana nawe ngcono ndife ke mna ngcono ndife uba ndizubuyelana
suwara simgadile
nathiuyeza
ngoku
cela ukhawuleze tor cela ukhawuleze
okay sure suseniuyeza mntana uyeza mntana asuke ndisingena ibe ngani niyandicenga phaa ekamereni
sure
Intambo uyayifuna?
Hayi. Iratexonazo.
Iratexonazo. Uzawuvusa lo mntana ufika kwakhe. Makavuse lo mntana.
Akafiki.
Ndikiwe mna ndiyarequesta ngoku ndizawuhamba.
Uzawuvusa lo mntana.
Kunini silinde umntu eyi-one naye hayi
guysiya. Bra, imali isigatata sizawuvuma.
Leo, please. Leo, open the door. I'm not going here without you. Leo, please. We could still fix things here now, please, Leo.
Leo.
Baby, don't do this. There's more to life than money.
And
your wallet.
I could still give you money, you know that. Yes. Leo, please just don't take your life. Please don't take your life. Leo, I'm begging you.
Your wallet.
What's the vibe?